already know.
In my mind, it. Sister, ni sawa?
Sawa.
Hey, karibu, karibu, karibu.
You already know.
Bite.
Sawa.
Urameze neza?
Ego.
Amakuru y'iminsi.
Amahoro.
Ndakubajije amakuru y'iminsi nkuko umenga turazinanye.
Hey.
Rero nariko ndarengana dufite ikiganiro cyitwa abadukonekta. Turiko turondera abantu mucuruza ibintu nk'ibi nkamwebwe. Mutubwire ingene ibintu bikorwa byanyu mu bigenza. Ariko rero abantu kugira batangure kuganira bategeza kumenyana mu mwitwa bande. Kamunyana Jeannette. Kamunyana Jeannette. Wewe uko biri kose uri umunyeshuri warigeze kwiga warize sivyo? Ego. Natubwire rero mu cyamake urugendo rwa kugera wisange uno munsi uriko uracuruza amayinite.
Jewe mwisanzwe. Jewe narize. Narize imanite ndayimara. Ndayihejeje arahera imitsinke yandi muhira cyo ndatangura kuyumvira ikintu coba kiramfasha mu buzima bwa minsi yose cya ndasaba agataha ababyeyi barampa hama cya ndaza gukora ibyari bitashye rero muri iyi minsi ndabikoze nabitanguye mu kwezi kwa gatatu ndabona neza yuko ibi bintu byariko biranteza imbere kuyungunganya muri ubu buzima bwa minsi yose gusa ubu nashimira Imana uko mbayeho icyo nkeneye zisaba ababyeyi icyo nkeneye jewe nyine cyo ndashyirongerera ataho ngize gusaba ataho mbwiye ngo mbitima kiriya amayinite nkigurira ataho ngize kuyasaba mbuze byose cyo ndabishimira Imana kuri uwo mugambi ndiko ndakoraho ndandatse cyane mutashye
ama batubwiye ko ubu urashobora kwiyungunganya wenyine bivanye n'akana kazi ukora ariko watubwira ibyo wari wize wize kugera mu wakangahe cyangwa wize iki
je nize kugera mu mwaka w'13 naye tite imanite nize rangi
none wewe warigeze ukiri inyuma gato warigeze wiyumvira gukora ibintu uri kurakora uno munsi
oya jewe nsiriko ndiga sinari nzi ko nzoca mpagarikira aho nyamashure nari nzi ko nzoca mbandanya ariko kubera bitakunze ibi byo gukora rimikashe nabyumviriye kubera nari maze iminsi mike ndi muhira mbona atacyo ndiko ndakora cyane mvira kuza gukora ibya rimikashe
no ubuzima bwo mu gisagara turazi neza ko buragoye uno mwuga ukora wo kudandaza ibya rimikashe n'amayinite n'ibindi birakorohera gutuma ubaho neza muri kino gisagara
mu bisanzwe ibi ndiko ndakora kubera ari bwo buzima umuntu aba arimo aca binezerewe kuko nyine ha kuguma wicaye muhira wocuza ukaba urakora ibizari mikazi urindira ubundi buzima imana zo gutegurira imbere
kubona wewe utari gukora uno munsi ibyo wigiye gukora ugasanga uri kurakora ibino ubiha insiguro
ubona ntari ko nkora ibyo nibwiye si kesho yiwanze zenyene ni kesho y'abajene bose ku rugero tugeze mu mbi akazi karabuze abantu bariko baraheza amashuri mihigi ntibocye baronka ubuzi bose ngo bikunde cya dutegereza kurondera ingene tuyungunganya kugira ngo tubeho turihe kuguma dusaba ababyeyi icyo dukeneye cyose
abantu bagaya bagaya kano kazi bagahitamo kuguma baryamye mu rugo bagahitamo bari mu marigara ubabwira iki nka wewe wirigwa ukora hano
je ngerageje kubiraba ngerageje guhanurwa kwa kino gi nk'abagene bahejeje amashuri ntibocye barango nuko bahejeje amashuri yabo ngo bace baguma baryamye muhira icyo bakeneye cyose basaba ababyeyi boza bakiyungunganya mu buzima turimo hama bakaza barabyironderera kuko nabo n'ababyeyi nabo baba bakeneye gufashwa nicyo no bahanura
kugira mwebwe mworohegwe ibi mukora ubu nk'indongozi wo zisabika
ndongozi ikintu noti saba uko bodufata mu mugongo twetu kibandaniza dukora hatari
kwafata mu mugongo shatse kuvuga
tukabandanya tubikora kubera tugeragira bije kumva hirya no hino nk'ibihuha bimaze iminsi bivuga bariko baravuga yuko ibi byari mitashe abajene bariko barabikora bashobora kuza kurondera registre de commerce ngo nife ngo n'inzu dukoreramo tugerageje kubiraba urwaruka rukora bino bintu ni benshi cyane tugerageje kuraba ibyo bintu bariko baradusaba tubona yuko ari ibintu bikubona ndetse na benshi yuko twoca dusanga abana bihebye badusanga bagiye muri zangeso batarimo kandi batari babiteguye icyo nsaba rero ni uko boreka tukabandanya twironderera nyine ariko turarondera ibyo byo kurondera aho dukora nibyo ukunda kuko turi benshi uwahejeje amashuri bose baronderaga atahe baza gukora ibi kubera babona ata bundi buzima nyine ibyo bigiye si ibyo bariko barakora rero tubona yuko batuka tukiyungunganya muri ubu buzima nyine turiukabona kuba
twizere ko agakamo kawe indongozi zejeje kukumviriza ariko imbere yuko turanga ikiganiro nshaka utubwire mu ncamake ingene mukora kano kazi no kuvuga donc mukora gute bigenda gute
aha kazi kacu ka misi yose uraza ugashika aho ukorera ukicarira umuntu nimba ariko ararengana arakubwira ati mama yinte ngaho ukamuhereza nimba akeneye kurotira ukamuhereza nimba akeneye kugira deko ukamuhereza nimba abari ngaho nyine muri yahukorera bose baba bamaze kukumenyera baragushorera nta ngorane nimubwira amukabona gutera imbere
sawasawa reka rero ndagushimire hama nanje umwanya ucumpa amayinite kwanza mpa amayinite ubunyene
ngaho.